riyadi iyo laxanka iyo darasho kama koo darasho kesti shiro waxsana okay yusuf erayo
I'm not gonna say.